na me nsa kana na agya brefa e mema no asese mwan mwadwene se munya wade a mobekɔ e ma no soso a mo bɔ ho mpa ye bukura wa tɔne nyoma kura agu wɔdeda but still no bibi na akrɔso mo mfa maso emfa mfem yen awade ya depa nanso so wanhwe ne yesu a wunhu ne ye ebusua bi beton o ma de amawo se mo ware nanso akwae bɔchi nana ya mo akwa ba
ya me de me wofa ase
se de na no ye toa so no
yo
ena ye kan ye no ne ye se ye toa so
ana kure
awade fa ye free baby a ye di si ye na wotwe twa mu na ye toa so nana
yo abusua fo sabre de meda mase na mo a mo e me e wo ententan kese ne so ene mo so amutie me e wo radio mu no awade na enano ye boss so san se ye wo Ghana ye bosume mu na awade edi akotene pa wo ya sitene mu na nso tomri bi wo ho a wanhwe yi a wo beka se ewi ase ne kura isama o san se wo nkomu enam ne me bi a wo beye ne awade mu ebe kwa kusi baby ntino wote ho anhu so wote hudi nanso niema ena etwa fa ho otrimu sanse woniema no wanhyehye ni ye ena no ayisi hani ambe de me number 2 jandi obibi sa me ane se ade ntina tete no ema no panu nsi ane awade awi ena me se sana nananom ye beto no na ni nyina ane se ya na ye mpese enipa dodo ebe hu obi awade mu sebi ebi wani ebi nso waso nti wuti anye yi a ani a dodo na e ba be hwewo no na ye wasuguo mu e na wokɔ nti nananom de one ye ne se huebi eja ene na awon ba ne oba no eja ene na awon nso won ba ne be mba no ene abusuafo obi num a ye be no ye shi aya na di odisi trinsa kwasi yebuo die ene wepono bo ne yajiji ni nyina die wode ejina oba na chi ene yenna moko fa list no ne no so aye ni nyina ewo sa abusua na anim enti ye wie ye no ano ya ware na wie die emrante ye betia ne se ye tusu nsa na se benzenfo ba na ye ji ensenfo grawa si ho a die boso ane se asumesi ye ba ene obentin ba Wan no anope ya ware won waye oba oyire ene obemba okunu inti ya wade awi ampa nso sabre no no won wade awi de obehu ane se yese ne ye eje bema fa oyire eko ofi na odine yire no eko afere ne won nso kwose obrase na eba ne se ya ani dudu anhu won enu inti ya na eho asenka no na ye ne ho se eyeye aye ho ye ho indi se empo ensenti ase na ema wonu be hukwan a wonu be fa so na ene nso no asa wade aye wade no won wagina ware kire no won ye ma won kwan mo won nye won adwuma enti de obehu ane se entokwa asi awade enimu ye beka bi e beduru sa fe na ye pe se ni ogina ware kire wo hen nanka akoto papa ene ye na no na de ogina ware kire kura bi ensem wo ekoso no kura wonim ho hwe ubejinam na wade na gu enu enti se ye hwe eja no mo a won gina ho emi eji awade na de ye sra ne se list no de ye na ewadodo esododo
Nana can ye be him. Ampa, listen, me say. Yan never do do. Now, a honor, sir, listen, honor. Nana, and if I affirm. List, so be quiet, dear pana. List, I would be my nay. Yes, sinina. See a corner say, your quadrilis ne be come one, yan your day. You ever see who listen?
Nana better, I'm a catcher.
Nana, and if I affirm.
Me say, and sir, is here, our dear no sonno. A yen nine. Coco. Enhun anim ansa na agya de baako na fe won we behia agye awade no snap no yetu baako so ama wo san se yenye hia na ya awade ndie e sensa egu for me hu se yenye a yebehia no yagye atum se oba asumesi be masumesi won aware na baako a ye agya de ano de won de beto na konwa ho na ne busuani bi ba na wa kire se ensa ye si he no asumesi ni obenti awade a yegie ye no ensa ye de ma me eja no enie no wa mani bia mo no so ano no no so idea dance ye se ne ba no o papa na bo na ma ne se waware nti ensa enkoto anan no de ejira ho afi ansa na eja danta na eja danta no ye sika ye twato ho na sika no so nye sika eso na emu ye ntimi nkasa taku anasempoa eja danta e wo ho ansa na enna entoma wofira ede chichira kwada no a ne wanyini aba beduru saa ebia ye begina wade no ntibi wo wade ye twa ne tia ne se pofa pofa mi ansa ye mfanto maame no ade so na ne bonto ne yem se ohwe ne bana koduru saa pempen so no wono so so de ye de ma no eno no ansa na sika ebesi so ye eja fam sense eja ene hwe akwada na se wako suku akokoduru invest kura eja ne bo ho ka no na se sika no so no ye aye modin na emu ayire so a ye free empim mienu kosi empim num de na se ye de to eja ade so
empim mienu se
2000
that is it ene na kwere nimpa o
oh, sir, no, dear, ye mosso.
But I'll bet me the beans work. Sir, I will bet me the account.
Will bet me the account. Ah, name on near ye and niso. Ah, say a toy, a jaddy as well, and only 2,000 po, or war crack, or da, or bano, or to make a chin, ne papa, and say 2,000 or cry dorso, je thousands, and say only ne barbe hemi. Way near, dear.
And I want to say a problem, pow. Ma hwe me ba hwe degree ahodwa wa bob bank manager na wo kra wo
se wo bi salist na me chere mu cha eh na ha no na me pe se eja no mote ase se wo wo oyo eja wo ba onyini wo ofie na onka ho
onyini wo ofie
na onka ho san se onyini a wo yo be ma obekọ ware obekọ bọ ni bra or your banswa, unina, bema, eba be warano. Inti unini wo fi na onkaho. Onkaho. We ne se e jaramu ema enti ase e ye juma o wafum. Na fe insu wa u ye janon suno. E ye wasadi ye se, u sha uba. Na u sha ube ya, e non chere se u ye uba u kwa wadieno. Bema u be warano, u be chimu e keri njina abwa butire di aswano, debi. Esa na ama wo eja na wo do be ma no wo baba no kura ro be hu se ase wo do na ase wo no no san se onim se wo yoba wo hwe na wo hwe ne wo kuma mu se wo ba wo wo no no na nye se wo kwa wade no e na wo be ha ne wani ase mami we mami we mami we mami we na wo ji san ne ma we no mu nyina akoda na wo kwa wade no e de epo e na wo bato ne tirim na se wo amọ papa antuni tirim a ebi asabre bedru bebi na ho dodo wo frɛ na ɔse me wo ha wo frɛ na ɔse wo ha wo ka sɛ dentia niema bi a wo ye ye a wo wanfa wan mu nkonta yie wo ho no 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 nso kyerɛ sɛ nkonta da sɛ kyerɛ no ɛna obeyi bi de a kyerɛ wo nti wo yare a wo frɛ no ɔse me wo ha no afia nsan na ɛbɛba utrim sɛ adɛn ɛna me ba no ɔyɛ me saa ɔde me fa sɛ ɔkwan wei so na sɛ wamfa saa kwan wei so dea ɛna deɛ mesrɛ agya no mena medi kan mesrɛ agya no sɛ ma mɔma yɛ nyɛ nneɛma bebree ɛwɔ yɛ mma ne din mu ne yɛnyɛ no nea ɛyɛ fɛ na ɛsɛ na wɔne nkɔ awadeɛ no na sɛ yɛ ne saa ma wɔno kɔ awadeɛ no nso a ɔno a wɔkɔ awadeɛ no ɛda ne tirim onim sɛ me papa ɛyɛ me fɛ ɛwɔ ma wadeɛ ho ɛdi sɛ menso biribi aba me nsɛm wɔ wadeɛ no mu a ɔnyaa ne papa da ɔbɛyere ne ho sɛ ne papa sɛde ɔhwɛɛ no na wɔgyina n'akyima ne kɔɔ na wadeɛ no ɔno nso de bɛtua ne ka ɛdi deɛ mesrɛ agyanom no sɛ list no deɛ yɛ a ne tɔmmiri bi wɔ hɔ a na aboro so na moma yɛmmra fam na ɛba fam a ɛna daakye yɛnom wɔnyam no ɛbɛgyina fi sɛ saa berɛ no na bia na woda mpa so yɛdane wɔnyɛ yie yɛkusa wɔnyɛ yie saa berɛ no na akwadaa no bɛkae sɛ me papa nso meekɔ awadeɛ koraa no ɔmaa m'ani gyeeyɛ ɛnti sɛ nnɛ ne ho dodɔ no a ɛɛ sɛ me nso meyere me ho na mehwɛ no ansa na wakɔ asama ado
nana wakasa na awadeɛ no mu no obi de ne bɛma ma obi
yes
afei bema wa beje me ba wade afia so mento nka afia kura de me ben kura wa buobu asisi na so nana e de na ya na mai basa
ebi tokure de mayi ato hasese no se wo makwada ne tete bra wo kwa wade a onkasa ne mu no wanya ne fa ho de afiri wo na wakwa awade ni mu no afi no ne be ne ku no ye be ka yeti abo sense sabre de otete no ano wamu anano a atimi edi so a apie na bra wa pie no sense wode ne ku na ekobo bra ndidi ne ku be ka no na otie nia obana nso beka no ena beema no nso tie ntie ho no wona koye nipa mie no baako ntie wona nso betimi aboye po ebia na eye ne yawo ritim so ntimi nkan kirew ntie bia afi obeduru ho no afi beso mfie mie no mfie mie nsa na wonte obana nka wo frɛ no so so papa mi ho
na na eye o frɛ so so ana wa brush so o adwuma nti
de sa so aja bibi dia fa so na adwuma nti betimi aka kye ne se monko adwuma ana and no being so a while, a jument said the Ocasa a den on son. If you are crying and sacra no afro, papa. Na papa, what is saying? Oh, say, na, and Kita, who dear be a wahwa, who did his son, papa, or yen and yan a boy joy. And it is so who say, Abribiano, ne papa, or kaino, or no so kaina ba.
Nana,
a hana dinity,
a hana dinity, who be so what ya, what dear, sir. Kakra be me kwasame mame. E hono. Still what that's what you are worry.
So wa fifi, it is so kofi. Wa fi o man.
Obi o ha no ma kwa mother's pet, daddy's pet. Oh, am pon na ve, kakra bi. Me come my ho. Me ya ba kwa me ni nu ha jere jasi. Me bon di dia ka se voa. Oni no ma me ntempanye izo, oni no ma me ne, kakra bi come my ho.
That's right.
E do tuka ni say, no afa nkoko.
O kwa ma me ho. O kwa kwa ma me. So,
as
I say, a tear, say, Yakwa, dear, near Yakwa, dear. In Tisa, or do be wo no, mammy, or papa and Tabua. And Pendu do a woman who say, Wa warreno. As I saw, or don't, what it is so cracker. Na, dear, I mean, who should say, Sanny a man a cosso, our bra, na, sabi, a war my. Say, a war ba. Wash up a dan in him, na woo no mono. Na odo bi ewo ho be ma no nsu ti adwuma mu a se se me ba no osu ntu ba hwa na kri no no nsu abefie enti de ye a ema ade ni sikese no eye awo a ebe ba won ntem no na fe ama odo na oba no na owo ma ne ma me no na echimu eba one ne ba so enti afi beto mrebe no ubo nse se eh na nse de no ba hantentem pe wada nse enkwara ne ya na won ye mi nye re se mi ye ni se mi ye ni se na hu se eto atwa enti to mrebe wo ha se nkwada ba mpepe pa na sa odo na wo ho no na eto te na eso te na eso te nye se bia ebetwa kora o na emu no afi ni wakogira mpempen so obi hu se owo ma ohwe wo or you didn't know me. Nimmie do the awareness of Cosro and the awareness of Baffum.
Wushemua. A wadian fan baby, a bear, sorry dear, so you'll be away active 4 hours. I saw those woman, she said, Anna.
I saw a woman, she said, Naya Ningina, Gina, Gidia or walk a while, sorry Nimu, and a ma it me brosso, it could just do some pens one.
Oh. Well, do maybe an answer, I saw a forum, Edward Moody Abbefre, few for dinner. Na yebi
nti aso okere ni mie nu a we ya mema we ya mikunu we ya masore nanso asore no meko a na ya di we ya say una abejira ha mie ya asiesi we ya say una abejira ha mie asiesi sane ye mane bam pepe pa na fe ase ni jidie wa asore ni mu no e ye kese e che ni fie ene ni kun
na na ya mre na so mepe se aware ne de so na ye da so mu na what you said ne ye shia
right
yen she bebia edru bebia be man say me mami o say me papa you get me nti aware ne mu no edru so be war na okofa obi papa ana panini bi e be gina ho say
ono na o me gina anye nsa ne kro ne ba
nti e ho no so so nana
mate
ye be hwe
ye na ansa na me sori no obi bi say me say ye bu bebi say e kan sen ko an ko nyina wu na asie ne sen na mechire mu kakra bi ma koda e beba na mayi e de asia ase yabo bi a wo nano nano ni yedu edie anu wo pedua bi a emre kakra no waboni mu e no wako akwa koda mu na onyina ewu a ya na emu aye ha kakra ma no nti woni timi bubom no woni didem na bra woni didem no na eye woni de na next week ye ba mechire sentia nananom ebu sa abe no
na na jabrefa Tin and can you point out Duma Das and a Besia Monday, yes, and share our work and happiness.